Chani kiganiriro kuzimana kila wandani yangu utete kutumia surprise call mimi wamanya miza wanyo kugida surprise call abakunzi banyo ababanyi banyo abagenzi banyo ababyeyi banyo kugira mshuko kubabwira ati mbabarira burya naragucumuye ko cyangwa kubabwira ati warakoze kumba hafi warambereye umugisha cyangwa kubabwira ati je burya nubwo biruku ndagukunda cyangwa gasaba amahigo ya nyuma naje nyene bibaho reka nice tuza twakura umwigeme yitwa Trifoni.
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 It's a nice name.
I am. Ego chan.
Trifoni. Trifoni. Harimo true.
Ego.
Ntrua kwa.
Trifoni. Numbat.
Trifoni.
Utangoroka. Ntungologe.
Ntungologe. Ntungologe. Ntungologe.
Ego roma. Utangora kabisa. Likerilo tuze tukwa kula Trifoni. Tukitele yuko. Mhm. Allo, namahoro?
Ego.
Ego, non m'en fougane la Trifoni?
Eh.
Ego, Trifoni, non combien non?
Ego.
Ego, chan, ni kuri radio Black FM ba kwa kouye?
Sa?
Ni kuri radio Black FM ba kwa kouye?
Ego.
Wabuzo mon huit kwa François?
François.
Ego, mi gete gukundana?
Ego.
Ego. François rero yarungitse ubutumwa kuri Radio Black FM atubwira ngo tubugushikirize.
Eh.
Uriteguye kubgakira?
Ego.
Ego cyane. François yatubwiye ngo tuguhe ubutumwa buvuga gutya.
Eh.
Mukunzi wanje mwaramutse neza. Jewe ni sawa hama mukunzi. Ni kuki wasize jenyene urukundo rwa jewe na wewe ukagwibagira. Nako tikico tumunyibagira. Ni kenshi ndakwibuka umutima ukanka ko nigumya ndagusabye ugaruke twandanye urukundo Trifoni François gusaba ngo nugaruke mubandanye urukundo aho mwari mu rugejeje
Ego
none uriteguye kugira ugarukire François kugira mubandanye urukundo aho mwari mu rugejeje
Ego ndasakiye
Uravyakiye uriteguye no kumwakira nawe nyene no kwakira urukundo rwiwe agomba kuzanire.
Yego.
Urakoze cyane. None mubwira akajambo kamwe Trifoni mubwira akajambo kamwe François.
Mego sa.
Yego.
Hariho ikibazo kimaze tahurije ko kimego sa bamubwije ko tugikemure hama tubandanye ku rukundo ko gwahora.
Yego cyane. Mm.
Bityo rero se umunyene yarabyase na nubwo byasaga gushyira ndo bigenda gute
uti rero wowe mu gihe yoba yakemuye icyo kibazo uriteguye gusubira kumwakira
nukuri nta kibazo rukundo ndacyarufite kuko sindamwanka nicyo kiri gusa twapfuye icyo kintu cyemera havuga ati twagiye gureka icyo tukihuta urukundo rurabandanye korora
urakoze cyane Trifoni Trifoni reka ndagushimire cyane Ahama François ariko arakumviriza ngira yumvise yuko wewe witeguye kumwakira kuko uracamukunda na wewe.
Nukuri ndamukunda icyo kibazo yo gikemura ntacyo bitwaye ndacamufite ku mutima kuko akibize yankoreye mu rukundo twamaranye nawe.
Urakoze cyane nuheze igigwe Trifoni.
Namwe.
Ego cyane ugira umunsi mwiza.
Wa twese.
Ego, rekanshimire Trifoni na François.
Oh
François, icyo kintu nigiki? François. Icyo kintu nigiki?
François,
udakora. Gikoresha François.
Ako kanu kamwe fast François. Just aka empty just.
Gusa gatonya gusa.
Kugusa.
Ego.
Kwe nkuko gusa.
Kora
kumva wewe uve mu bwiza umanukire mu buyenzi. Just intambwe imwe gusa.
Ego cyane.
Ibintu bice bigenda neza.
Ego cyane. François nimeze yuko wewe wofata ibintu kabishira mu minwe kugira ushobore gukemura icyo kibazo Trifoni ariko aragusaba kuko Trifoni avuga ati jewe urukundo ndacarufise ni gwarundi nyene ntaho ruraja ati mugabo mugiye wemeye icyo kintu ati jewe amaboko yanje aruguruye kugira nshobore kukwakira ni atari sana reka rero nzindondera uwundi mukunzi wa Radio Black FM tugirira surprise call mube hafi kugira ibintu bishobore kugenda neza aha Okay, reka rero hari umuntu yari yakuye arabaza ati jewe mbega uyu mwigeme yo nyemerera koko ko kumbyiza ukuri yuko tukiri kumwe kuko jewe ndamubyaze kundaba asaba ya depression ati kumwandikira harahiri misatanya ndikiye ati rero je nshaka kumenya neza by'ukuri yuko tukiri kumwe cyangwa yoba yararonse uwundi kugira nshobore gufata ingingo ngende rika rero nze telefone kwanza kuko nibaza yuko ari umwe yari yatwakuye yitwa George rika nze telefone Okay, rakoze cyane. Nizere yuko muri kumagirwa ni ikiganiro good morning, muri kumagirwa ni gice cyacu cha surprise call mukanye gatunya gusacha tuwitwidira ni kirunzi.